Omuzikiti gwa wano ku Queen Street guyidde omuliro ne business eziriwo yembeera eri wano mu Ddabani. Ku Queen Street omuzikiti guyidde ne business eziriwo okulinaana wano kasiddo.